City Bavo, Elamanon, Elegabani, Bavangani Bavo, Elacon, Jen, Tinemani Shorange, Oko, Zefem, Sagazene, Asura, Sura, Sura, Inta, Baby, Econ, and Bella, Asura, Sura, Sura, Asikbin, Lele, Fisher Song, City, Tuaz, Agnishalonka, Windin, and it's Tuaz, Angnizora, Che. Asikbin, Lele, and Dr. Jot.
Yebo, angibingelele emsakazweni omkhulu Khozi FM, ngibingelele abalaleli, ngibingelele umama emakhaya nomkhulu nobaba nogogo. Ebese ngithi ke onibingelelayo igcwa melisha, umshovu enkani kwabanenkani, indaba iphika igcwa melisha, umthandeni wakamanqele odabuka endaweni nasemdlijeni.
Omunye umuntu ke umthandeni ngaza azayibuzeka ukuthi hawo ngani kwathiwa ama interview avaliwe usikiya ngengoma ngangumthandeni usanele wakhipha i-album wakhipha ubisi sesizwa ngebhava emoyeni sesizwa ngeyingoma emoyeni uyayibuza umlaleli ukuthi kwenze njani ubekwa yini umthandeni okhozini sifuna ukwazi.
Oh empile ngenze ukuba mude kakhulu kodwa ngizodlulisa lokho ukuthi ngiyumuntu ojabule kakhulu njengamanje emveni kwenhlanhla engibe nayo ekuthenini i-album yegcwa melisha lezo phuma ngesonto elizayo mhla ka 1 isivele yashaya igolidi ingakaphumi
ingakangena eyitolo
kungake ingakangena ngisho eyitolo igolidi futhi engiliphethe ku manje engicabanga ukuthi ke sizokulandela konke ukuthi igolidi lishaye kanjani masiqhubeka sixoxa kodwa njengamanje ubisi selivele yashaya igolidi lingakaphumi angazi masiliphumile ukuthi kuba njani.
Sina sifuna ukwazi ukuthi ena makhulunywa ngobisi, khulunywa ngomhlaba kafish, sikhuluma ngothula mntanami wena okhalelani. Kwenzakalani? Sibona kuhlanganiswe into esingayazi, ingqobe vange, sizwa ngesililo okukhalwa ngapha nangapha, kuthiwa hhayi umthandeni uyishayile ingoma. Kwenzakaleni? Ngifuna umuzwa wakho, ubhala lezi ngoma, ungena ukhipha kule CD, mhlawumbe ubonani emqondweni.
Engakulula kakhulu nokuba abalandeli bomculo bengazi ukuthi siyasebenze kanjani empeleni umthandeni noma igcoka melisha bayazi akakhulaza abaculi noma ozakwethu ukuthi angiyena umuntu owuvanzi kakhulu estudio angibonakali noma ngirekhoda kuzwakala ngengoma obisiphumile isizathu-ke lesi ukuthi ngiyaye ngirekhode noma ngingene estudio 3 days ngisheshe ngiqede kodwa kulokho nginikeza ithuba elide kakhulu ukuthi umsebenzi ngiqale ngoJuni njengoba kuze kufika manje ingakho umsebenzi ngathi uqhamuka unamandla angajwayelekile ngoba nginike ithuba la umsebenzi ngoba sengibonile ukuthi sengigulile manje njengoba ngigule kangaka kufanele ukuthi abantu engampela bethemba into kuyona okuyiyona yona kunini.
So lezi ngoma lezi njengale kade sidlala ethi umhlaba kafishi sikhulume ngaso isihloko se-CD ubisi sikhulume ngothula mntanami siyazi ukuthi ke isingili ebivele iphumile esizwile kakhulu ila ushaya khona nensizwa uVusi Nova la unisho khona nethi thula mntanami zojika izinto isingili eshaya igolide akusiyona i-album ngoba yona ikakaphumi.
Empeleni ngizosho ukuthi i-album ngoba isingili ikwi-album.
Ngoba isingili ikwi-album. Okay.
Ukushaya ke kwayo igolide ukuze abantu bengadideki. Ilishaye kanjena ke igolide. Bayazi abantu cishe ezweni lonke ukuthi igcokama kunenkampani enkulu eyixhumayo kwigcokama njenge-brand enkulu. Nosomabhizinisi abahlukahlukene. Le album ke yegcwa melisha shuthi ibisithengwa yathengwa ama copies angaphezulu kwa 15,000.
Yeah.
Ngendlela ukuthi ama osoba business noma inkampani enkulu ezixhumene negcwa melisha noma egcokisa igcwa melisha ukuyisabalalisa ngendlela yazo nazo. Isizathu sokuthi ishaye igolide ke kube yileso empilweni okokuqala lokho. Okwesibili i-album obifuka mhla ka 1 abantu basuke begcwele zonke iyinkalo bayazi ngizoqala eGoli ngiphinde ngize eThekwini workshop njengasemhlini ngicabanga ukuthi lapho ke mhlambe sibese siya kwi-platinum noma kwi-double platinum.
Okay, mlalo Khozi FM ngiyazi ukuthi uyayibuza uyayiphendula kwesinye isikhathi awuthembi uyabuza ukuthi kwenzeke kanjani why kuwumthandeni kodwa ke uyayichaza indaba ukuthi hhayi iy'nkampani lezi asebenzisana nazo ziwuthengile umculo ngoba ke zifuna ukuthi usabalaliswe kodwa ke sizokhuluma ke ne-CEO uMr Nhlanhla Osibisi ovela khona laphana ke kwaRisa asitshele ukuthi